Oh, yes.
Izo,
oh, kuleka, yeah.
Okay, great, but. Alright, but it's giving daddy vibes and not zaddy vibes. So. But kuleka, sizo hamba stop something. I hope una imali.
Oh, imali. Oh, kana ufuna imali. Ah, na ufuna imali kuleka. Phele imali uyathi si.
Sambe ke zeri.
Man, phele. Uyabona iya. Ukufisa kakhulu wa uyathi mina nangitokuphephetha.
Ume.
Ngitokuphephetha wena. Mbamba la. Oh.